Hi everyone, I hope nyote mko poa. Leo ni mwaletena mazuri na rahisi sana kuandaa hii dish.